bela plantaya. Madariso anu wati mnagawa. Maisia fansi kusangalala. Ninava munali kuliwonde. Maponya chingwe fansi yose iwoloke. Akuti munali kulilongwe. Uko makada risako kululonse. Komano lelo litakumana. Inepa nopa sinchoka. Until I got my testimony. Deni sana pita kunzuzu. Munidalite. Mashini ya mbebo, ndalama chikoleko. Ngati tawina loto, vitumbiko mutipeko. Mubalance, mubalance. Moyo wa malusi, mubalance. Dola dola kuwaka, muzibalance. Kaya pens, kaya bima, mubalance. Go, go, go.